Okay, Seminole Nation. Hey, listen, if you're coming to Southern California for our victory over Oregon, get ready for cold weather. I mean, it's really cold in Southern California. We actually have some snow that's going to fall in the deserts just over the mountains from the Rose Bowl. So temperatures during the Rose Bowl, about 55, and then at night down into the 30s, if you can believe that. And of course, my forecast for the Seminole Nation is that Dallas says we're going to Dallas. Da 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 da